Kodonjo weche mag tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka FKF obago romo moyiedhi mar medo klepe ma pachoka lony mamalo mar tayo timbe mag adhula. Romo makamano manotimore Nairobi okelo kanyakla jotelo mag timbe manitiere liga mag chuo kod mine kaachiel kod jokanyo manitie sekta mar adhula mangima. Jako mar FKF Nick Mwendwa onyiso ber mar puonj makamano kojiwo jogo moyudo puonj mondo chwale klepe mamoko mag adhula.
Formally fixed as secretary back in the years. FC Leo winning the certificates. Congratulations.
I think it's very important, and that's why you realize that it's only the chairman and the CEOs that were invited for this course, because it talks about overall professionalizing the clubs. As you know, previously we assumed so many things, and that's why we were lagging behind as a country.